Sasa kama wamelikataa kusaidia wasema walipie. Wasikanyange hapa waende kabisa. Nataka kapisha huko. Bure kabisa. Oh, unajua bana jana nilisikia akisema useme tulipo. Nikamwambia hiyo hakuna mtu.
I'm going to go to the hospital.